Yesha, ndabara mukije cyane bakunzi b'umuziki w'u Burundi, bakunzi bakunda abaririmbyi bacu b'u Burundi. Ngenda ndabaramutsa cyane, mba nizera ko meze fresh, muri good, muri all right. Yashoje mba meze neza, mba ndisho all right. Ijwi nkuko mwamaze kuryumva ni rya MC Donari Numba, Metro de la Capitale, Metro de la Celebration, aka Mixo Danger Boy 257, umuhungu w'abarundi. Ushobora kunyita amazina yose agiye atandukanye, aho ndagenda nitaba hariya anye wayi. Nawe rero nkuko vyama bimeze, indi ngaha kuri mikro mbangoma ndabahereza amakuru aba ariko aravugwa mu industry y'u Burundi, amakuru avugwa ku muziki w'u Burundi. Turavuga guteranya kabiri gatanu indwi n'amakuru canke abagezo canke amakuru aba yarigezwe kuyo hama showbiz n'ibindi vyinshi vyagiye biba ku baririmbyi. Ni ngaha niwo mwanya kugira ngo ndabibabwire, kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza, tube update, tube trend, dusubira n'inyuma kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Uno munsi rero ngomba mpere kuri ano makuru avugwa ku muririmbyi nde, ku muririmbyi Alvin Smith. Alvin Smith niwe ngomba mbanje ngaruke ku gatoyi. Muramuzi, ni umuririmbyi wanashima abikora neza cyane hano unye mu gihugu cy'u Burundi. Ni umuririmbyi abikora fresh sana hano onye muri no industry ya plus 257. Alvin Smith ni nde muri kano kanya? Alvin Smith ni muntu ki? Alvin Smith akurikanwa gute hano onye muri industry ya plus 257? Alvin Smith andi mazina muziko na ya Alvin Smith yitwa Lavash Original Frimer, ndetse ni cyo mazina nayo mazina ayita Alvin Smith. Ni umwe mu banyimpano. Alvin Smith kandi ni umwe mu bantu bafise byo no kwita gute kwihata imiriye kwihangana, avuga ati je ntegerejwe agushika kukina. Alvin Smith aheruka gukora EP yitwa For You. Ni EP imeze neza, mbega iyo EP yakiriwe gutari anye ku rubuga rwa YouTube. Hoho Alvin Smith ubu unye publike yiwe yakira gute ibikorwa vyiwe hariya ku rubuga rwa YouTube. Nivyo rero tugomba ce tuganirira ko muri kino kiganiro kijanye n'umuziki w'abashani. Nivyo tugomba ce tuba turayagira ko mwamaze kumva yuko kuri mikro muba muri kumwe na MC Donari Numba, Metro de la Capitale, Metro de la Celebration, akugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Ukeneye gusupporting ibikorwa vya Alvin Smith right now, uraja kuri YouTube ukandika Alvin Smith Official, hanyuma ugashobora kubona ibikorwa vyiwe akola. Ku rubuga rwa YouTube akurikiranwa n'abantu bangana ibihumbi 189 n'amajana n'amajanane, nibo bantu bashobora kuba bamukurikirana ku rubuga rwa YouTube. Agaba afise ko amavideo angana n'amajana 205. Tubitse ko kandi ko Alvin Smith ari umwe mu ba everywhere, arakina filme, akongela akanakina comedy, vyose bigenda ari mahwi. Akaba kandi n'umuririmbyi hose ari umurapera wayi nawe asa n'uwashanjije muri no minsi ariko araririmba RnB beast, RnB num RnB beast. Tukiri ngaho rero, Alvin Smith akurikiranwa gute ku rubuga rwa YouTube? Indirimbo ya mbere ya Alvin Smith ifise ama views menshi ni indirimbo yitwa Akadach, igeze kumba amajana 999, nubwo azigaye igihumbi kimwe gusa kugira ngo ishobore gukwiza umuliyoni w'ama views. Na ndirimbo nimwe afise kandi umuliyoni w'ama views mugano kugira yuko hasigaye amasaha make, nibaza ko atanu umunsi usigaye kugira ngo ashobore kurumanya umuliyoni w'ama views. Ni indirimbo yakoranye nande na Juno Kizigenza. Juno Kizigenza muramunsi ni umuririmbyi kuvanga mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Juno Kizigenza ni umuririmbyi kuvanga onye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Ni umwe twavuga ko yaba ari no muri levo, bafise levo imwe na Alvin Smith wanashima, kiretse gusa ko Juno Kizigenza afise followers benshi ku rugo rwa YouTube. Juno Kizigenza afise followers benshi ku rubuga rwa YouTube, cyane cyane abanyarwanda baraturusha cyane gukunda ibyabo nk'uko twe bimeze. ibihumbi amajana na mirongo itanu n'indwi nivyo bikurikirana n'umuririmvyi Juno Kizigenza yakoranye indirimbo Akadaje na Alvin Smith. Ndumva ni benshi cyane, ni diferanse mu gihe Alvin Smith akiri muri 80 combien ya Juno Kizigenza wewe rero indirimbo amaze gukwija umuriyoni w'amavyuzi ni nyinshi. Ariho indirimbo yitwa Birenze yakoranye na intuze nyamubereye nk'umukuni video ugimwe mukobwa yitwa gute Ariel Wise imaze ikiringo cy'umwaka ifise 3 million de vues. Iyindi ndirimbo ya Juno Kizigenza ifise amaviews menshi ni indirimbo yitwa Jaja. Oh Jaja yakoranye na Kivumbi, Kivumbi King. Iyo ndirimbo rero ikaba ikwije imiliyoni zibiri n'ibihumbi majana icyenda mu kiringo cy'amezi icyenda. Iyo ndirimbo rero ya Kizigenza niyo igira kabiri ifise amaviews menshi, acakurikira indirimbo yitwa Urankunda akuva kuri uno muririmbyi nyene Juno Kizigenza na featuring yagize igeze ku miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu mu kiringo cy'umwaka umwe gusa. Indirimbo igira kane ifise amaviews menshi kuva ku muririmbyi Juno Kizigenza yitwa Nazuba ifise umuriyoni w'ibihumbi amajana atandatu mu kiringo cy'imyaka ibiri. Hakaca izindi ndirimbo yitwa Prism ya Juno Kizigenza nyene iyo igira gatanu ifise amaviews umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana atandatu nayo nyene ingana na ya yindi Nazubaye mu kiringo cy'imyaka ibiri nyene. Iyindi ndirimbo ifise amaviews menshi ni Ndarura kuva ku muri Juno Kizigenza official music video ifise miliyoni imwe amajana atatu n'ikiringo cy'umwaka umwe. Hagacaza indirimbo yitwa Aye yakoranye na DJ Higa ndeke na DJ Lusam ifise umuriyoni w'amaviews mu kiringo cy'umwaka umwe. Iyindi nayo mukimaze ni Loyo ya Juno Kizigenza ifise ibihumbi amajana icyenda na mirongo itatu na kimwe mu kiringo cy'umwaka umwe. Nizo ndirimbo rero zimaze gutrendinga z'uno muririmbyi Juno Kizigenza. Mbega Juno Kizigenza uno muririmbyi yagiye gukorana collab na Alvin Smith akurikiranwa gutwe ku rubuga rwa Facebook. Juno Kizigenza akurikiranwa gute ku rubuga rwa Facebook? Icyambere na mbere tukubwire ko Juno Kizigenza uruga rwe rwa Facebook ruri verified, akaba afise aba abone aba followers bangana n'ibihumbi ijana na mirongo itatu na kimwe. Ibihumbi ijana na mirongo itatu na kimwe nibo bamukurikirana ku rubuga rwa Facebook, akaba ariko jemi ibihumbi mirongo ine na kimwe. Just right now rero iyi page yiwe iragize gute iri verified? Ibyo ni ibintu bimwe mu by'amateka. Aho ni mu gihe Alvin Smith nawe akurikirana n'ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bitatu. Ndumva yuko anashima page ya Alvin Smith ifise abayikurikirana benshi kurusha iya Juno Kizigenza, kiretse ko la diferanse ari uko iya Juno Kizigenza iri verified, ya Alvin Smith ntiraba verified. Adusubire ku rubuga rwa YouTube, mwamaze kuvyumva Alvin Smith akurikirana n'ibihumbi mirongo umunani n'icenda n'ibihumbi amajana ane, hanyuma Juno Kizigenza nawe agaca akurikiranwa n'ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ku rubuga rwa YouTube. Ngesha tumandanye rero ni kuvuga no muririmbyi rero mwumvise indirimbo yiwe iri trend, indirimbo igomba kwiza amaviews umuriyoni mu kiringo cy'amezi indwi, indirimbo yakoranye na Juno Kizigenza. Mwumvise performance ya Juno Kizigenza kuri YouTube ndetse no kuri Facebook. Tuja ku ndirimbo igira kabiri ifise amaviews ibihumbi amajana indwi na mirongo umunani na bitatu yakoranye na Double J yitwa Hahiye. Iyi ndirimbo yitwa Hahiye, iyi ndirimbo imeze neza cyane. Acakurikira indirimbo yitwa Turajana yakoranye na Bwiza imaze ikiringo cy'amezi icyenda. Turajana ya imaze ikiringo cy'amezi icyenda nayo nyine imeze neza cyane, imeze neza cyane. So tubibutse rero yuko uno muririmbyi Alvin Smith ari umu influencer afise umugore yitwa Nili nawe umugore yugurutse bakorana n'ama video muri music abakorana n'ama bakorana n'ama video ameze neza muri music. Tubibutse ko kandi indirimbo aheruka gusohora ari yitwa niyitwa gute yikoranye na John Black, yikoranye na John Black yitwa Weyayu yikoranye na John Black kuva mu gihugu cy'Ubugande. Iyo ndirimbo banashima igeze ku 33 by'amavyuze mu kiringo cy'iminsi 10 wala kutari kiratuga neza ariko indirimbo iraryoshe cyane, indirimbo iraryoshe cyane, irarenze. Ushaka kuyiraba rero ja ku rubuga rwa YouTube wandike Weyayu by Alvin Smith ucibona by Alvin Smith featuring John Black Uganda featuring Burundi. Indirimbo irameze neza cyane. Hanyuma indirimbo yaraheruka kandi gushyira abona indirimbo yitwa Gutwika yakoranye na Darest. Indirimbo igeze ku 175 mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa. Yes rero urumva nivyo kwishimira, ni ibintu vyo kuryoherwa nyene bimeze neza cyane. Darest mbere cha turaba ati Darest na office performance iyihe Darest kugira ngo akorane na Alvin Smith office performance iyihe ku rubuga rwa YouTube mbega hoho ya muzika koze wakigwa gute hariya anye ku rubuga rwa Facebook kwa YouTube mbegaho kuri ntuzenya kuri Facebook afise performance imeze gute bimeze gute Darest uno muririmbyi yakoranye na Alvin Smith. Icya mbere na mbere Darest aracari hasi, aracari n'umunyarwanda akiri hasi, afise followers ku rubuga rwa subscribers ku rubuga rwa YouTube zingana na 3,980 avec 18 video. Indirimbo yiwe ya mbere ifise amavyuzi menshi ni indirimbo ifise 75,000 vy'amavyuzi yitwa The One. Akaja gukurikira imaze igiringo c'amezi 3 akaja gukurikira indirimbo yitwa Deal by Darest nyene ifise amavyuzi 6,900. Nuko performance ya Darest yakoranye na Alvin Smith nuko imeze. Tugaruka ingaha anye ku murimbyi Alvin Smith tubandanya turaba n'amakolabo yagiye akora n'ukungene ibintu byabandije bigenda. Ati mbega izo kolabo zozo zinjije gute, zamuzaniye ikintu kimeze gute, ibintu bifite byari bimeze gute. Ya Alvin Smith yarakoze indirimbo yitwa Mukama. Iyo ndirimbo anashima yaratumye ibintu bigenda neza, aramenyekana lavuma ako kajambo Mukama akararyoha cyane, karajyohera abarundi n'abarundi kazi kuburyo ahugiye usomva ati ngo Mukama. Iyo ndirimbo rero Mukama imaze ikiringo cy'amezi 2 cy'imyaka 2 kimaze ikiringo cy'imyaka 2 kafise 175,000 vy'amavyuzi inganya na Kamisha yakoranye na Mokenzi. Kamisha yakoranye na Mokenzi nawe nyene ifise 175,000 mu kiringo cy'amezi cy'imyaka 2 igaciyongera ikanganya kandi na Gutwika yakoranye na Darest nayo nyene imaze kiri yayo imaze ikiringo cy'ukwezi kumwe ifite amavizi 175,000. Reka rero tubanze turabe performance ya Mokenzi yakoranye na Alvin Smith mu ndirimbo yitwa Kamisha. Mbega kugira yakigwe uko onye Mokenzi yarafise performance imeze gute, byari bimeze gute hariya anye ku rubuga rwa YouTube. Performance ya Mokenzi yifashe gute ku rubuga rwa YouTube, ibintu biriko bigenda gute hariya ku rubuga rwa YouTube. Reka tuje ku rubuga rwa YouTube turabe Mokenzi ingene vyifashe. Mbega Mokenzi igikorwa ciwa gisohoye cyakigwa gute? Mokenzi afise aba followers bamukurikirana ku rugo kwa YouTube bangana gute? Mokenzi kugeza uno musi afise 73,700 vy'aba followers vy'aba subscribers bamukurikira avec 58 video. Tuvuze ko ari n'umwe mu influencer na wenyene adakora kamwe n'umu youtuber n'umu instagrammers mu youtubers n'umu instagrammers biraryoshe cyane. Mokenzi rero afise indirimbo kuri urwo rwa YouTube akagira n'utundi tunyenye two konfiyansa abantu. Mokensi yaramenyekanye cyane ku ndirimbo yakoranye na Kidum yitwa Ndafuha. Iyo ndirimbo ifise 243,000 mu kiringo cy'imyaka ibiri. Indirimbo ariko ya mbere ishobora kuba yaratrendinje ifise amavyuzi menshi ya Mokensi ni indirimbo ifise 311,000 mu kiringo cy'imyaka itatu, nayo yitwa Nshaka. Je ne sais pas ce qui rêve, je ne sais pas ashaki ki meyo ndirimbo yitwa Nshaka. Mokensi yarakoze indi ndirimbo yitwa Tell Me, iyo ndirimbo ifise 136,336 vy'amavyuzi kuri urwo rwego rwa YouTube, ikaba imaze ikiringo cy'imyaka itatu. Mokensi aheruka gukora kandi indirimbo yitwa On My Only One. Iyo ndirimbo My Only no c'est pas My Only One, yitwa Only One gusa subtitle. Official music video indirimbo ikaba ifite 118,000 by'amavyuzi mu kiringo cy'iminsi 12. Ni ibintu byo kwishimira ku muririmbyi nka Mokensi adakunda gusohora indirimbo. Hakaba hariho n'indi ndirimbo yakoze yitwa Suko. Mokensi iraze ikiringo cy'imyaka ibiri ifite amavyuzi 183,000 by'abayirorere ku rugo rwa YouTube. Hama Mokensi ni umu influencer arafise ko n'ayandi mavideo agiye atandukanye. Mokensi yakoze indirimbo yitwa Dear Dembad featuring na X Factor, yashikanye amavyuzi 47,000 gusa mu kiringo cy'amezi ndwi imaze ku rugo rwa YouTube. Urumva yuko ari make cyane, ari make cyane kuri iyo ndirimbo yakoranye na X Factor. Mbega izindi ndirimbo zozo Mokensi yakoze ni izihe? Izindi ndirimbo Mokensi yagiye akora ni izihe? Yarakoze indirimbo yitwa Game yakoranye yayikoze ari namba moya, ni lyrics video na nyine ifite 186,000 y'amavyuzi. Je pense ko iriya deza ntiyari bwashobore ku public, ntiyari bwamumenye, ibintu ntivyari byananye bigenda neza. N'utundi twishi rero Mokensi izindi ndirimbo yaba yarakoze ni izihe? Nibaza yuko ari nyinshi cyane. Yarakoze indirimbo yitwa Tell Me, yarakoze indirimbo kandi yitwa Gute, yarakoze indirimbo kandi yitwa Gute. Mokensi n'umuririmbyi kaza kongera akaba no mu influencer. So nibaza yuko atayindi ndirimbo Mokensi yashoboye gushira ahabona. Kugeza ubu rero indirimbo shasha ariko gushira ahabona ni indirimbo yitwa Only One. Indirimbo imeze neza cyane, ifite amavyuzi meza mu kiringo cy'iminsi 12 gafite 118,000. C'est beau c'est bien. Iyo ndirimbo rero imeze neza. Tuze ko kandi ko Mokensi igerageza gukora na collab n'uwitwa Monia Flair ku ndirimbo yitwa Daring. Yes. Dusubire rero kuri Alvin Smith twongera tulaba n'ayandi makulabo yagiye akora n'abandi baniga. Mbega makulabo yagiye akora yagiye yakikwa gute? Mbega baniga bobo bafise visibility ku rubuga rwa YouTube, baba bafise quelle performance ku rubuga rwa YouTube? Reka tubandanye tulaba uko biba bimeze. Alvin Smith rero yarakoze n'indirimbo yitwa Lala. Yari queen video yari Nirna umugore wiwe. Iyo ndirimbo ifise amavyuzi 141,000 mu kiringo cy'amezi indwi. Alvin Smith yarakoze indirimbo yitwa Chokoroza official music video iriya deza ifise 137,337 ku rubuga rwa YouTube. Mokensi yakoranye Alvin Smith yarakoranye kandi indirimbo yitwa So Far ya featuring na Mokensi. So Far iyo ndirimbo yakwi 136,336 by'amavyuzi ku rugo rwa YouTube, imaze ikiringo cy'umwaka rihanye ku rugo rwa YouTube. Alvin Smith yarakoze indirimbo yitwa Ndakadame ifite 105,000 mu kiringo cy'amezi ane. Alvin Smith yarakoze indirimbo yitwa Fata Fata yakoranye na Sean Queen, yakoranye na Sean Queen imaze ikiringo cy'imyaka itatu. Avec Santuaka, mbega Sean Queen bakoranye na Alvin Smith wewe afise performance iyihe ku rubuga rwa YouTube. Shani kwini mu ntoki, shani kwini umuziki wiwe wakigwa guta onye mu gihugu cy'u Burundi. Mbega shani kwini yasohoye indirimbo bihita bigenda guta hano onye muri no industry ya Plus 257. Mbega performance y'ibikorwa bya shani kwini imeze gute guhera gitangura umuziki gushika uno munsi? Mbega YouTube yiwe imeze gute iravibra ibintu byifashe gute? Tukubwire ko shani kwini afise abamukurikirana ku rugo rwa YouTube bangana n'igihumbi n'amajana umunani na mirongo itatu nibo bamukurikirana. Ni bakeyi cyane, muravyumva, ni bakeyi cyane vraiment. Ako muririmbyi wanashima twakwita icyitegererezo hano abanye mu gihugu cy'u Burundi cyangwa baririmbyeho yigeme, kubera ari umwe mu bigeme batanguye kumenyekana hano muri industry ya Plus 257 ibintu bijyanye n'umuziki. Ariko nibaza yuko ibintu by'imbuga byagiye bimugirira nabi, kubera ko turavye igihe bari muri generation ya ba Lolilo na ba Big Fizzo, bajya nabona bari jendi murabizi. Ariko shani kuno musi afisi aba abona igihumbi n'amajana umunani na mirongo itatu bonyene ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo akoze yakigwa gute? Mbega indirimbo imaze gushikana amavyuzi menshi yuno murimbyi shani kwini ifise amavyuzi angahe? Indirimbo rero imaze gushikana amavyuzi menshi ya Shani Queen ni indirimbo yitwa gute? Yitwa Shani Queen. Urumva? Yayise Shani Queen nyine. Official music video. Iyo ndirimbo ifise amavyuzi 10,000 mu kiringo cy'umwaka wose, akaba n'indirimbo duga manuka yakoranye n'abandi bigeme abo ngahanye muri industry ya Plus 257 artist yitwa Burundia Dugamanuka or Burundian Red Artist official video ifise abavyuzi 5,500 mu kiringo cy'amezi 5. Akaba n'indirimbo yitwa Ndicuza by Shani Queen official video 2018. Je ne sais pas ce qu'il a voulu signifier parce que ngo 2018 ça veut dire quoi. Hanyuma iyo ndirimbo imfise 3,300 ku rubuga rwa YouTube, ikaba imaze kiringo cy'umwaka wose hariya anye ku rubuga rwa YouTube. Shani Queen Color ni imwe mu ma EP yashoboye gukora, yaragizwe n'indirimbo zingahe? Mbega ayo ma EP byari bimeze gute? Iyo EP mbega yoyo yakiriwe gute ku rubuga rwa YouTube wa Shani Queen? Ndaje ndabibabwire muri aka kanya nyine gatoye tuba dufise, kugira ngo tube turabashikiriza amakuru y'abashani avugwa no onye mu gihugu cy'u Burundi. Ndababwira ati kuri mikoro muri kumwe na MC Donald Numba, Maitre de la Capital, Maitre de la Celebration aka Imnixo Danger Boy, Mungi 257, umuhungu w'Abarundi. Rero tugaruke kuri Shani Queen yakoranye collab no muri Alvin Smith. Mbega performance yiwe yari yifashe gute? Mbega EP yakoze y'indirimbo 6 yakiriwe gute ku rubuga rwa YouTube? Shani Queen yakoze indirimbo yitwa muri iyo EP gizo n'indirimbo 6 yitwa Kala Ikuler Kala album, ariko yayise album ari indirimbo ya mbere yatanguye gushira ko yitwa Shani Queen yitwa Kala. Ya yitwa Kala ya Flowers of Views za 938 imazikiringo. Yo EP yo imazikiringo ya Chamez Landa. Akaba indirimbo yitwa The Wall imaze sing ifise sing sandus. Akaba n'indirimbo yitwa Follow Your Way imaze ifise day sun on and seas. Akaba n'indirimbo yitwa Nohera yakoranye na B-Face on the Floor ifise 640 yezus. Akaba n'indirimbo yitwa Ezasuka ifise 419. Akaba n'indirimbo yitwa Naskia yakoranye na John Cav ifise 3,096 byose. Nuko niyo performance y'umuririmbyi Shani Queen yakoranye indirimbo na Alvin Smith yifashe nuko yifashe ari yanye ku rubuga rwa Facebook rwa YouTube mbega izindi collab Alvin Smith yagiye akora izo ni izihe nacyo tugaruka tuzirabe kugira tubone ingene ibikorwa byo no muririmbyi Alvin Smith biriko birakira. Wanashima Alvin Smith ni umwe mu bantu bakunda gukora ibiteramo bari bito bito aho ratumirwa yarigeze gutumirwa mu gitaramo cyateguwe na Crystal Event irasanzwe ngo na DJ Pole aho harimo Alvin Smith Juno Kizigenza n'abandi barimbye b'abarundi ba Traumatic 21 navyo ari ibintu biba bimeze neza cyane. Rero mbega izindi collab Alvin Smith yakoze ni iki ati izindi collab Alvin Smith yakoze nyuma yo gukorana na Shani Queen yakoze izindi collab izi. Mbega izo collab zozo zagiye zirakigwa gute? Yes, niko biba bimeze. Rero Alvin Smith yarakoze indirimbo yitwa This is Burundi. Alvin Smith yarakoze indirimbo yitwa Intambo ku yindi. Alvin Smith yarakoze indirimbo yitwa Casanova yakoranye na Ines Hagwell. Ni clip video lyrics ibisese nka ni senka akaba na Alvin Smith yakoze indirimbo yitwa For You iriya 5 mois. Alvin Smith yarafashe yakoze indirimbo yitwa Fighting It iriya 2 ans. Alvin Smith yarakoze indirimbo yitwa Bango Bango. Alvin Smith yarakoze indirimbo yitwa Tokyo. Alvin Smith yarakoze indirimbo yitwa Jegezingidi. Alvin Smith yarakoze indirimbo yitwa Gute. Yarakoze indirimbo yitwa Umuravumba yakoranye na Esonish. Alvin Smith aheruka gukora indirimbo yitwa Where Are You yakoranye na John Black. Mbega John Black wewe ku rubuga rwa YouTube afise performance imeze gute? John Black akurikiranwa gute? John Black ibikorwa vyiwe ku rubuga rwa YouTube vyakigwa gute? Yakoze umuziki mbega John Black arakora ibiteramo? Yakoze ibiteramo mu kisagara asanzwe avamwo ibintu bigenda gute? John Black nagomba ndakubwire yuko afise ababone bangana na 1,500 hano ku rubuga rwa YouTube kandi YouTube yiwe iri verified. Johnny Black ni umuganda. Johnny Black he come from Uganda. Yes, Johnny Black mbega afise ama video angana gute ku rubuga rwa YouTube? Afise ama video 48 rubuga rwa YouTube. Mbega video ziwe ziravuga gute ari ku rubuga rwa YouTube? Video yiwe ya mbere ifise ama views menshi, ifise ama views angana ni miliyoni 3 n'ibihumbi 100 ku rubuga rwa YouTube. Ya umwaka ayisohoye yitwa Follow imaze umwaka ku rubuga rwa YouTube. Akaba n'iyindi ndirimbo ya John Black yakoranye na David Lutalo yitwa Tokutula. Tokutula ifisama miliyoni 2,600,000 vy'ama views imaze kiringo cy'imyaka 2 ku rugo rwa YouTube. Hakaba n'iyindi Johnny Black yakoze yitwa Mbimala ifise 1,500,000 y'ama views ku rugo rwa YouTube kiringo cy'imyaka 2. Hakaba n'iyindi yitwa Don't Be Like Unaskia ifise umuriyoni 1,400,000 ku rugo rwa YouTube kiringo cy'imyaka 2. Akaba n'iyindi video ifise umuriyoni 1,000,000 yitwa Nananana ya John Black yakoze imaze kiringo cy'amezi 2. Akaba n'iyindi video ifise 1,600,000 imaze imyaka 2 yitwa Torina imeze neza cyane yakoranye Torina video challenge yakoranye na Namari. Ni challenge kweli na Namariri Talented Diplo Orlaita
iyo ndi iyo video rero ikaba ifise amavyuza angana n'ibihumbi amajana atandatu na mirongo irindwi na kimwe, iraryoshe cyane. Ni ku rero performance ya John Black yifashe ku rubuga rwa YouTube, urabona ko ibikorwa vyiwe vyakirwa neza. Mbega ku rubuga rwa Facebook John Black wewe akurikiranwa gute? Mbega page ya John Black iri verified ko twabonye YouTube ya John Black iri verified? Mbega ku rubuga rwa Facebook hoho vyifashe gute? Reka tuje ku rubuga rwa Facebook dushobore kuraba performance ya John Black. Tucinjira twamaze kubona yuko kuri profile yiwe handitse ko na ni yandirimbo ya trending anashima ya John Black. Hama apare yaho John Black afise abantu bamukurikira bangana n'ibihumbi amajana indwi na mirongo itatu n'icenda. Voila, mbega John Black nicyo gituma yagara kuri Alvin Smith. John Black afise abantu bamukurikirana ibihumbi amajana indwi na mirongo itatu n'icenda, hanyuma mu Burundi nta numwe afise abo bantu bakurikira abo bantu ku rubuga rwa Facebook. John Black rero ni ukuvuga page yiwe ya Facebook iri verified professional, kintu kiba kiri professional. Page yiwe ya Facebook iri verified. Mbona uko biba bimeze. Mwamaze kumva yuko akurikirana n'abantu benshi cyane, abantu benshi cyane ibihumbi amajana indwi mirongo itatu n'icyenda baba barenza anye mu Burundi nta n'umwe bafise, nta muririmbyi n'umwe nibaza ko bafise abone. Tuyutse ko kandi John Black rero kuri iyo ndirimbo bakoranye na Alvin Smith nta video izofise hose kumva yuko yamugambaniye. Sinzi ko ari agasuzuguro, sinzi wikibiki, ariko ntibyagenze neza video ntizosohoka kandi twamaze kubibabwira. Reka dusubire ku rubuga rwa YouTube tubandanye tubabwira umusiki ujanye na Alvin Smith ingene ibintu biba bimeze. Ati mbega ibintu biba byifashe gute ngaha mu Burundi? Umusiki wa Alvin Smith wifashe gute? Amakolabo yagiye akora mbega agiye trendinga gute? Mbega indirimbo iyo John Black akayipostinga yari kwakigwa gute mu karere ka East Africa, Afrika? Iyo ndirimbo rero yitwa Way Are You yakoranye na John Black. Reka ce tuja mu zindi ndirimbo kuva ku muririmbyi Alvin Smith atazi hari duca duhita twirenganira duhite dutwika. Yes, atazi hari ica tuja kwande ica tuja kwa WJ. Turazi yuko hari indirimbo yitwa Hahiye Alvin Smith yakoranye na n'umuririmbyi Double J. Mbega Double J wafise performance imeze gute ku rubuga rwa YouTube? Double J ni muntu ki afise performance ibikorwa vyiwe vyakirwa gute ku rubuga rwa YouTube? Mbega kugira Alvin Smith yiyumvire gukoresha gukoresha umuririmbyi ahibongoza nka Double J yoba yabikuye guki Alvin Smith? Ya Double J rero performance yiwongeye inyatuza ko aheruka kuronka silver agashimwe gatangwa na YouTube, trophy itangwa na YouTube mu gihe ukwije abapone bangana n'ibihumbi ijana. Right now afise ibihumbi ijana na cumi na bitatu byabamukurikirana ku rubuga rwa YouTube. Mu minsi iri imbere azoba legend. Ya ni ukuvuga Double J aheruka gukora indirimbo yitwa Nchokoza imaze ikiringo cy'ukwezi kumwe, indirimbo yashoboye gusohoka ariko hari abihiganwa rya Primusic. Indirimbo rero yitwa Nchokoza niyo ndirimbo aheruka gusohora imeze neza cyane. Double J mbega wewe indirimbo ziwe yagiye akora zagiye zakirwa gute? Bimeze bite hano onye mu gihugu cy'u Burundi? Double J indirimbo ya mbere ifise amavyuzi menshi, ifise amavyuzi angana gute? ayo ndirimbo zibiri za mbere zinganya amavyutsi haratangura indirimbo yitwa Nzoduga murayizi iri mu bwoko bwa reggae ifise imiliyoni n'ibihumbi amajana atatu kuri urwo rwego bakaza indirimbo yitwa Nopfa yakoranye na Kiriku Akiri ati no kwishinga nopfa yakoranye na Kiriku Akiri ifise imiliyoni n'ibihumbi amajana atatu vy'amavyuzi izo zose zimaze ikiringo c'imyaka ibiri ku rubuga rwa YouTube. Wanashimiye indirimbo Nopfa yaratwaye agashimwe ka Isanganiro Award muri uwo mwaka wa 2020 yashoboye gutwara Isanganiro Award iyo ndirimbo no kwishinga Nopfa. Yesa nuko rero Nzoduga yaragiye mu ihiganwa rya Tagata na Primus Star ariko araririmba me byamutayasi yakorokeye muri demi finale ntiyashoboye gushika no muri finale ariko turamukeje yaraheruka gutwara agashimwe gakomeye cyane. Ariko n'uwagatwaye Sebo ni B-Face byari bimeze neza cyane, byari ibintu byo kwishima, byari ibintu by'amavuta by'amafi. Right now rero Double J yarakoranye collab na Kiriku Akiri. Akiriku Akiri indirimbo yitwa no kwishinga nopfa. Hanyuma Double J indirimbo ya gatatu ifite amavyuzi menshi ni indirimbo yitwa Inzoga ni Baby yashoboye gukorana na Kiriku Akiri ndetse ari kumwe na Bruce Melody kuva ngaho onye mu gihugu cy'u Rwanda. Mbega iyo ndirimbo kugira ibifise performance nk'iyo onye mu rwego rwa YouTube ni bimeze bite, bintu bifashe gute? Mbega bibana nabo bayiko, mbega bo bayikoranye bo bafise performance ibimeze gute, na cyane cyane ku mbuga zibiri YouTube na Facebook. Reka duhere kuri Kiriku Akiri afise performance imeze gute ku rubuga rwa YouTube. Kiriku Akiri akurikiranwa n'abantu bangana gute ku rubuga rwa YouTube? Mbega Kiriku Akiri yakoze ibitiramo byakigwa gute? Performance yiwe ibimeze gute kuri stage? Mbega Kiriku Akiri abantu bamukurikirana ku rubuga rwa YouTube bo bangana gute? Kiriku Akiri uno musi abantu bariko bamukurikirana ku rubuga rwa YouTube ni 115,000. Bisigura ararusha Double J yarabasika mu rujo na shima nti yahora mu rujo nibaza ko indirimbo yagiye kumuduza ari inyitwa Lala igize ku muri yoni n'ibihumbi amajana atatu mu kiringo cy'amezi abiri ya Kiriku Akiri yarafize ibihumbi ijana na 15,000 byamukurikirana kuko White Man nawe nyine aheruka kuronka trophy yahawe na YouTube ya Silver agashimwe kitwa Silver uhabwa na YouTube guhuka ibihumbi ijana by'abatsi bakaronka uyu munsi umwe n'umuririmbyi Double J Batman Bad Boy Killer yese bakaronkeye rimwe na Kiriku kandi bose bari muri Birman Boy bafise umugwi witwa Birman Boy Wipe nkakugira twovuga We Love Music. Yesa Kiriku Akiri mbega afise performance imeze gute? Indirimbo zimaze gukwiza umuliyoni ni zingahe? Ni indirimbo zibiri. Indirimbo yakoranye na Double J yitwa Ibisusu igeze ku muliyoni n'ibihumbi amajana indwi niyo yakwije umuliyoni n'ibihumbi amajana indwi. Iyo ndirimbo yitwa Ibisusu iraryoshe bagabo baranayifuse muri SNS na binyamakuru vyemerewe kuyigira gute kuyivuza. Alright, iyindi ndirimbo rero ifise amavyuzi menshi ni indirimbo yitwa Lala masikiringo cy'amezi abiri. Iyo Bisusu masikiringo cy'umwaka masikiringo cy'umwaka. Ibisusu rero maze igeze ku bihumbi ku miliyoni umwe n'ibihumbi amajana atatu. Dusubire kwa Double J twe turaraba izindi korabo yagiye akora. Mbega akorabo yagiye akora zamuzaniye iki? Ibintu bimeze gute? Turiko turavuga rero ikurikira ni indirimbo iyi ndirimbo yitwa Inzoga ni Baby ifise umuliyoni n'ibihumbi amajana abiri. Mbega yoyo abimeze gute? Uwo muririmbyi bakoranye Bruce Melody akurikiranwa gutwe ku rubuga rwa YouTube? Mbega YouTube yiwe verified? reka tubirabe hanyuma cyo tuza tubabwire. Ndabibutsa ko muba muri kumwe na MC Donald Numba Metro Tura Capital Metro Dura Celebration aka Minix Danger Point Munich 257 Mungu wa Barondo. Right now rero twamaze kwinjira kwa Bruce Melody tubabwira performance ibikorwa bya Bruce Melody cyambere na mbere akurikiranwa n'abantu bangana 173,000 urugo rwa YouTube Avec Singhani Tour video n'umuririmbyi kuva mwaho onye mu gihugu cy'u Rwanda Kigali yanditse here on behalf of Kigali Rwanda African Young King of Sweet Melodies yesa akoresha urubuga rwa Instagram stream Twitter Facebook TikTok yesa n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye indirimbo amaze gushikana amamiliyoni y'amavyuzi wewe ntitwona ziharura kuko ni nyinshi cyane ziranarwenze mvuze ati ndaziharure bwo rinda buca ntaraziheza ariko reka mvuga timye zibiri zitatu zine zitanu standatu indwi munani cyenda cumi cumi n'imwe cumi na zibiri cumi na zitatu cumi na zine cumi na zitanu cumi na zitandatu cumi n'indwi cumi n'umunani zimaze gukwiza amamiliyoni y'amavyuzi nakubwira iya mbere ifise imiliyoni nyinshi z'amavyuzi ni miliyoni cumi na zitatu yitwa Katerina ya Katerina ifise indiri miliyoni cumi na zitatu z'amavyuzi ku rubuga rwa YouTube ya kabiri ifise miliyoni zitanu yitwa Samoya ya gatatu ifise miliyoni zine n'ibihumbi amajana umunani yitwa Katapila ya kane ifise imiliyoni ya gatanu bambe ifise miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atandatu yitwa Akinyuma ya gatandatu yitwa Ikinyavu yakoranye na Kenny Sol ifise miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana ane yindwi yitwa Sawa Sawa yakoranye na Kaligrafi ifise Trua miliyoni desa yindwi yitwa Funga Match ifise Trua miliyoni desa nayo nyene y'umunani yitwa Abu Dhabi ifise Trua miliyoni vyiza cyane rero biba bimeze neza reka tuje ku rubuga rwa YouTube nago rwa Bruce Melody dushobore kubona performance no plutôt ku rubuga rwa Facebook rw'umuririmbyi Bruce Melody dushobore kubona a performance yiwe ndetse tuja no ku rubuga rwa Kiriku Akiri dushobore kubona performance yiwe bano baririmbyi bagiye gukorana na Double J performance zabo ku rubuga rwa Facebook ziba zifashe gute mbega bimeze gute mbega bakurikiranwa gute hariya anye ku rubuga rwa Facebook Bruce Melody wewe akurikiranwa gute reka duhere kuri Bruce Melody akuva ngaho onye mu gihugu cy'u Rwanda tubanza kubwira yuko page yiwe ya Facebook ri verified avec 346 followers ibihumbi amajana atatu na mirongo ine na bitandatu by'abamukurikirana ku rubuga rwa Facebook Bruce Melody nibyo afise hariya anye kuri paji ya Facebook urumva ko hari ibintu byo kwishimira cyane mbega paji ya Facebook y'uno muririmbyi Bruce Melody bimeze gute kwanza amaze kuba afise paji iri verified bisigura ko bakurikiranwa cyane ikinashyitse ko mbega cyakigwa gute mbega yashyize ko linki bigenda byakigwa gute arasapotinga abo bakoranye kurabu byagenze gute cyerekana ko basapotinga abo bakoranye kurabu ni kijya gikogwa cyitwa Njoga ni Bebe urabona yuko cyagirageje kuronka amavyuzi atari make buryo amaze gushikana amavyuzi angana n'umuriyoni biba ari ibintu byo kwishimira cyane nuko biba bimeze rero paje yiwe yabayeho itariki zine z'ukwa 12/2019 niho yaba kreye yuno muririmbyi w'umunyarwanda umu artiste akomeye cyane bamwita Bruce Melody umwanditsi w'indirimbo Akinyuma Ikinyafu n'izindi zisha budabi ziba zimeze neza cyane mbega Bruce Melody ya postinze linki byakigwa gute tubamenyesha ko ari brand ambassador w'ikinyobwa Primusiki yesha tuje ku muririmbyi Kiriku Akiri mbega wewe byifashe gute hano onye muri industry ya Plasto 57 mbega kuri Facebook Kiriku Akiri afise performance meze gute ibintu vyiwe vyifashe gute uno muririmbyi w'umurundi Kiriku Akiri mbega wewe yakoze kurabo biragenda neza ejo kuri Safi Beach inzuza nzanye na gashimye kanyu YouTube ya mazosha. Nukubuga no musi right now okay kaza kuba ari kuri Safi Beach niza kuba biriko biragenda neza waza kuba ari kumwe na D1 wanashima ayo namakuru yo kuziko mbanda guhereje kuri Safi Beach miriro iza kuba iri ku iraka kawaida na ucyumva ni ibintu by'amafrero tutaraja kure ikiri ku akurikirano n'abantu 1076 ku rugo kwa Facebook mbega page akiri ku akiri yabayeho byari page akiri ku akiri ya yatanguye gufunctiona gihari bimeze bite ari anye ku rubuga kwa YouTube page yakiri ko akiri yabayeho itariki zitatu kwa gatanu 2017 ya 2017 nuko rero ibintu bimeze ntiri verified reka turabe ya double check nayo ku rubuga kwa kurubuga kwa Facebook page ya WJ byifashe gute WJ kiri kuturanya kwa ijana 76 mbega WJ wewe bimeze gute ari ya anye WJ once again WJ once again na ofisi jana na 58 kurubuga kwa Facebook nibo bamukurikirana bisikura hose ikiri ku akiri ararusha ba followers WJ haba kuri Facebook haba no kuri YouTube yes eka twisubirire hariya muri YouTube kubandanya turaba performance yuno muririmbyi WJ bad boy killer performance itungira turaba n'amakorabo yagiye akora n'umuririmbyi WJ amakorabo yagiye akora mbega yagiye yakigwa gute nga kugataka ku Burundi na cyane cyane hano muri industry ya plus 257 ibintu biba byifashe gute akuna muririmbyi WJ bad boy killer yesa nokuvuga turavuye ku ndirimbo bita inzoga ni baby WJ akoranye na Kiriku Akiri acangira akorana na Bruce Melody haje kwikira indirimbo yitwa Kwiti Kwiti iyo ndirimbo ifise emiliyosa umuliyoni 1,000,000 gurugo kwa YouTube mu kiringo cy'imyaka 3 iyo ndirimbo yitwa Kwiti Kwiti mbega yayikoranye nande bimeze gute iyo ndirimbo Kwiti Kwiti nta featuring na collab yayikoranye aro acaze indirimbo yitwa nchokoza baby nchokoza for your genzo kwicha astaka iyo ndirimbo rero nchokoza imeze neza cyane imaze ikiringo cy'ukwezi kumwe fese amaviews 149 mu kiringo cy'ukwezi kumwe c'est bon c'est très bon c'est une bonne performance sur YouTube do somije aja kwikira indirimbo yitwa numva shaka ya indirimbo murayizi yararyoshye cyane yarabaryoheye ifisumba 142 hari ya kurugo kwa YouTube mu kiringo cy'amezi acaze indirimbo itwa uri special acho pas ku ino ndirimbo yayikoze ataraja muri Bump Boy Ilya 5 ze true assassinka 1,305 mbega WJ muramukunda ngahi wanyu acaze indirimbo yitwa amafaranga imaze kiringo cy'umwaka umwe ifise 246 views yayikoze ari avuye muri Bantu Boy muri rebo ya Bantu Boy acho pense menga ntiyari bwave muri Bantu Boy ariko iyo ni ndirimbo nayo nyine imeze neza cyane hakaba hatsi indirimbo yitwa Narushe yarari muri rebo ya Bantu Boy Entertainment hagacaza indirimbo yitwa Mobile yashoboye gukorana na Eris Boy acaze indirimbo yitwa Ruzon Saza yakoranye na Miss Erika mbega Miss Erika wewe bimeze gute mwa kino gihe ibyo muziki wewe wifashe gute ifise 96 kamvi Iliya Kato acaza indirimbo yitwa Urugo Ruhiye. Janye n'ibintu bya mariage ngo urugo ruhiye. Yashoboye kuyikora mu kiringo cy'imyaka iniheje, ntiyari bwaje muri lebo ya Born to Boy, agacaza indirimbo yitwa Aca Kuvuruga yakoranye na Kiriko Akil. Ikiringo cy'imyaka itatu yari muri lebo ya Born to Boy, acaza indirimbo yitwa numva shaka twayivuze, acaza indirimbo Urunani. Kiriko Akili Urunani bayiririmbiye umugwi witwa Urunani ukina basketball, imaze ikiringo c'amezi ndwi urugo rwa YouTube avec Transika. Dabu J Once Again yaririmbye indirimbo Narushe. Dabu J Once Again mu muzimu muri Keremesi ya BS. Muri Keremesi ya BS Murayizi Burundi English School ingaho onye mu Kinindo niyo yari yibereye. Nuko rero ibikogwa bya Dabu J byifashe, nuko performance za Dabu J zifashe, mbega muramukunda ngaho muherereye, mbega yasohoye ibikogwa muvyakira gute. Dabu J rero ushaka gusapotinga ibikogwa byiwe ugenda ku rubuga rwa YouTube ukandika Dabu J Once Again ukaca ubona ibikorwa vyo maze gushirako. Ukeneye gusapotinga ibikorwa vya Kiriko Akili uja ku rubuga rwa YouTube ukandika Kiriko Akili ucubona ibikorwa vyiwe vyose biriko kuri urwo rubuga, hanyuma ugashobora gusapotinga impano za bano bahungu b'Abarundi baba ariko babikoranisha cyane hano onye muri no industry ya Plus 257. Dabu J mbega asohora umuziki mu kiringo kingana gute? Tubitse ko Dabu J yagiye gukora Nchokoza haciye amezi munani, haciye amezi ndwi hasohotse indirimbo yitwa Inzoga Ni Baby, bisigura ngo uyu mwana wo bahungu yari yahepse, yari yahagaritse kweri, yari yakwamye, yari hehe, ibintu byahe byifashe gute kugira ngo amare ikiringo nk'iki cyose Dabu J atari ko arakora umuziki hano ubonye mu gihugu cy'u Burundi. Ati byari bimeze gute? Dabu J numwe mu bari baserukiye Primusique. Primusique Burundi Square yateguye ihiganwa ry'ikinyobwa cyayo Primusique kugira ngo bashobore mu ntumbero yo gushyigikira urwaruka rufise impano mu kuririmba. Iryo higanwa rero brand ambassador bayo yashoboye guhashira imbere witwa Estamish, yashira imbere witwa Kiriko Akili, yashira imbere witwa Dabu J Once Again, yashira imbere witwa B-Face on the floor, the first rapper in Burundi ashobora kuba uno munsi ahagaze mu gihugu cha Australia. Yes, B-Face uno munsi ahagaze muri Australia. Mbega B-Face wewe bimeze gute? Iby'umuziki w'u Burundi nga anye babyifashe gute? Mbega ngahe iwacu ibintu bimeze gute mu bijanye n'umuziki w'u Burundi kuri B-Face on the floor? B-Face on the floor yakoze umuziki wakigwa gute? Mbega yakoze korabeho irakundwa? Mbega performance ya B-Face on the floor kuri urwo rwa Facebook rwa YouTube bimeze gute? B-Face on the floor kuri YouTube ibikorwa byiwe byakigwa gute? Mbega yakoze ibiteramo B-Face abakunzi b'umuziki wiwe bavyakira gute? Mbega arafise public, arafise abafana mu mitumba, mbega aho bimeze gute? Mbega indirimbo ziwe zirakurikiranwa ku rubuga rwa YouTube B-Face on the floor duvye sono vyagenze gute? Yayitinze gute? Mbega indirimbo yiwe ifise amavyuzi menshi, ibifise amavyuzi angana gute? Ego B-Face on the floor numurapere murabizi, numurapere kandi asanzwe aririmba na R&B. B-Face on the floor asanzwe aririmba na R&B, muri make numu R&B beast. Bface on the Floor indirimbo yashoboye ishoboye kuba uno munsi iri hejuru y'izindi zose zifise amavyuzi menshi ni imaze ikiringo cy'imyaka itatu yitwa Ndabe. Iyo ndirimbo ni RNP, yani RNP hagaca haza indirimbo yitwa Akakera, yacaza indirimbo yitwa Akakera ifise ibyumba 154 imaze ikiringo cy'amezi abiri. Tubibutse ko iyo ndirimbo yitwa Ndabe ifite ibyumba 579 imaze ikiringo cy'imyaka itatu. Indirimbo Akakera nayo imaze ikiringo cy'imyaka ibiri ifise ababyuzi 459 mu kiringo cy'imyaka ibiri. Mbega Bface uno munsi muziki wari kawukora gute? Mbega amafeaturing akora yakigwa gute? Araduga barayasapotinga abo bakorana eh? Indirimbo iza gukurikira niyo yakoranye na mukombozi twa kimwe ukindi fisi 513. Aturiko turaraba indirimbo za Bface zifise amavyuzi menshi ni izo ngaha mu Burundi, nizo yikoranye canke izo yakoranye n'abarundi. Cihaza indirimbo yitwa Ndakwikundira yakoranye na Aline Saino je pense ko ari umunyagwanda kazi. Ina yonye nurumva iza imaze kiringo cy'amezi 10 iza mu ndirimbo zifise amavyuzi menshi kibazo ise 398 views. Akacaza indirimbo yitwa La Difference, itandukaniro riri hagati y'umurapele w'umurundi ndetse n'umurapele wo mu Rwanda ifise imaze 6 ans sur YouTube, ni ukuvuga ifise 291 views. Agacaza indirimbo yitwa Hindukira yakoranye na Natasha Official, Natasha Burundi ifise 235 views imaze ikiringo cy'imyaka itatu. Agacaza indirimbo yitwa Insolite yakoranye na May ifise 213 atigabanya Insolite yakoranye na May Official. May ntiyari bwinjire mu gakino k'umuziki fresh. Agacaza indirimbo yitwa Ima yakoranye na Tom Cross ifise 82. Agacaza indirimbo yitwa Hitamwo Ararenze. Agacaza indirimbo yitwa Kola maze ikiringo cy'umwaka. Agacaza indirimbo yitwa ibiri ku mutima bitanu voire imara 10 minutes. Mana yanje indirimbo iki pense de 10 minutes c'est trop long, ni hatari sana. Turiko turaraba indirimbo Bface yagiye arakora akora ama featuring, ndabona yuko zidafise amavyuzi banashima menshi. Mbega big man thing yoyo imeze gute? Yakigwa gute? Yakiriwe gute? Big man thing yakiwe gute hano onye kugataka ko Burundi yashoboye gukorana na Latinam, indirimbo yakoranye na Latinam ya Bface on the Floor yakiwe gute hano onye kugataka ko Burundi yesha? Reka turabe embega Latinam wewe mu Buganda akurikiranwa gute? Yagiye gukorana n'umuririmbyi Bface, yagiye gukorana n'umuririmbyi Bface on the Floor bimeze gute? Latinamo ndimbo yitwa Big Man Thing ifite 179 mu kiringo cy'ukwezi kumwe yakoranye n'uno muhinya n'uno mwanditsi w'indirimbo yitwa Latinam. Sinzi ko mwabivise ni ndimi meze neza cyane. Ubona yuko rap ya Bface kweri ishobora kuba inarenze, uri kurayumviriza irarenze sana kweri, irazirenze zose. Yitwa Latinam yakoranye na Latinam akava mu gihugu cy'Ubuganda, yakoranye na Latinam kuva mu gihugu Ubuganda. Latinam afise ababone bakeyi cyane, afise ababone bangana 185,000 indirimbo yiwe imaze gushikana ama views menshi ifise 105 ifise 105 ka bo reka rero ndabashimire cyane mwege mwariko murakurikirana no makuru ameze neza cyane ameze fresh cyane amakuru avugwa muri no industry amakuru avugwa ku muziki w'u Burundi mwabyumvise byinshi twagiye turavuga kuri Alvin Smith turavuga kuri Double J turavuga kuri Kiriku Akiri turavuga kuri B-Face on the floor ukuntu muziki wa wifasha no onye mu gihugu cy'u Burundi rero tugenda tubashimira mwege mwese mwadutije kano kanya kugira ngo tube turaganira ku bijanye n'abarinzi bacu hano onye mu gihugu cy'u Burundi nyine muziki wawo bakora ugenda wakigwa hano iwacu uba wakigwa gute ndetse hari anye kuri Facebook baba ariko bakurikiranwa gute mbega ku rubuga rwa YouTube muziki bawushitse ko wakigwa gute n'abanyonyi b'umuziki w'u Burundi mbega makungu muziki hoho wakigwa gute twagiye tubivuga mbega abantu bagiye bakorana amakorabo nabo barinzi biwacu w'u Burundi mbega barahindukira bagasupporting ico gikorwa baba bakoranye ati ibintu mbega babyifashe gute hano onye mu karere na cyane cyane nk'abanyafrika ibintu biba bimeze gute nibaza ko muziki wacu utarajabuka muri Afrika nta makorabo turabona hanze ya Afrika ariko nizeye ko umwanya n'umwanya ibintu bizogenda neza ari MC Donari Numba Metro Dura Capital Metro Dura Celebration aka Minix Danger Boy Munch 257 umuhungu w'abarundi ndababwira ati big up sana ndabakunda cyane mugira muwa mubahwe muraranirwe mu vyanye no mubaye ahanje nkanje MC Donari Numba Domain of Ceremony no babwira ati ciao bandabakunda kubi.